unaninikuza mimi sitasema hadharani, asiwakuni panda kichwani na kunishusha tamani.
Yes, he does.